Pina pinda o negre 4x squared kuyo yonke le expression. 3x squared umtibanisana 25x utabata o 7. Kao multiply okanye opina pinda yonke lendo nge expression. Fanele usebenzise I distributive property uk multiply okanye opina pinda each term ye lande ye expression. Negative 4x squared sum distributive kuzo zonke za terms eziya. Le expression. Koko ke singaqala ngo negative 4x squared simphinda phinda ngo 3x squared. Singayibhala ngolu hlobo lulandelayo. Negative 4x squared simphinda phinda ngo 3x squared. Emva koko sizawufaka u negative 4x squared simphinda phinde ngo 25x. Emva koko sidibanise o negative 4x squared simphinda phinde ngo negative 7. Phinda phinde ngo negative 7. Singakwazi uyenza lolu kangoko sisombulula ngolu hlobo lulandelayo. Singayibhala noba kanjani negative 4x squared simphinda phinde ngo 3x squared. Okanye masiqale ngesi step. Iyafana nokuthi negative 4 umphindaphinda ngo 3 umphindaphinda ngo x squared umphindaphinda ngo x squared. Loo nto isinika bani? Negative 4 umphindaphinda ngo 3 ngo negative 12. O x squared umphindaphinda ngo x squared usawugcina ibase 1 then sidibanise eziziphezulu ube ngo 4. Negative 12 x to the 4th. Ngoku makasicinge ngale item elandelayo. Le nto iyafana nokuthi sinophawu lodibanisa phaa. Sawuthi le nto lena iyafana no 25 umphindaphinda ngo negative 4 umphindaphinda ngo x squared umphindaphinda ngo x. Ngoku ke masesiphindaphinde ezi numbers. O 25 umphindaphinda ngo negative 4 usinika o negative 100. Saba no negative 100. Negative 100. Sibe no x squared times x. So sizawuthi sizawugcina ibase 1 sidibanise i-exponents. So 2 plus 1 ku 3 sino x to the third. X to the third power. Emva koko ke masijonge iterm le yethu yokugqibela u negative 4x squared simphindaphinde ngo negative 7. Sinophawu lodibanisa ke sizawuthi u negative 4 simphindaphinde ngo negative 7. Emva koko siphindaphinde u x squared sitshintsha nje i-order bekwe ngayo izinto. U negative 4 umphindaphinde ngo negative 7 ku positive 28. Then same multiply can same pin a pin and go x squared. Pin a pin or x squared. I equal simplification as no yens are called like terms in general. See different powers. This guy x is a look at now. General August Previlion.